Alwora mago eko ma ochido en achiel kuom midhiero ma bende migepe mago mag piny owacho kanyakla kod riwruoge mopogore opogore osebedo ka kedo godo e kinde ka kinde. Oganda modak e kar dak mano ma Obunga e boma ma Kisumu nyaka gie sani eri pod kale achiedh nade maka kod kacha ma bende ikelo kod chido mar alwora. Julian Ouma gi mathoth.
Obunga en achiel kuom kuonde dak mongore mayudore e bomanendi mano ma Kisumu ka nonro bende yango ni oting'o jodak ma kwan gi oheo 30,000 ma oriwo dhoudi ma opogore opogore. Kata kamano, sirikand kaunti ma Kisumu osebedo ka temo keto ler e alwora mar bomani. Kuonde dak mag ongore machalo kaka Obunga pod mijing'o mar keto ler nitiere chien mokalo. Punono iwuoth e alworani to alworani endi ochido koting'o odundu mag minyaga, pidhe mag yugi kaachiel koda udi ma ongore nyaka irumgo. Kata kamano, jodak maka to chalo kagima osekawe kaka gino endo ma gidago pile. Isaac Odalo, achiel kuom jokombe mag nyumba kumi Obunga, lero midhiero ma gikalo e kinde ka kinde ka onge kata mana kuonde goeko ma oyiedhi ma ginyalo wite yugi mag mwandu mopogore opogore mago eko ma gisetiyo godo.
Kae changamoto ma wan go en ni alwora ok ber. Alwora olil. Chanzo mar alwora number one, nikech wan lower area. To gik moko wuok upper area from Kondele kabiro down ma in lower area. Koro gik moko ka pampas, koth ywayo to kelo drainages, kelo pi kaka pampas. Ma nitie guogi ma bende kata owit malo kucha ka paka moro pi oywayo. To koni ma nikech koro nikech kae kama koro pi chokore, gigo bedo piny.
Weche manosir lwedo koda Sylvia Chieng ma korka kore to ywago onge mag kuonde goeko mag kano minyaga ka okwayo piny owacho mondo oyie odonjre e wachno mapiyo kaka nyalore.
Wan matek jowadwa, sirikal obi okonywa. Kata wang'ayo mwaluo malong'o onge. Mokwongo cho, kama wagede ni en but water table, choche pong piyo piyo. To once ni choche pong, especially with a woman, ama any other lady, it is bad for us. Wasiko mano subtal, wan gi problems here and there. Tunajikuna sehemu zetu za siri, ni uchafu kila mahali. Koro, we as women, mano is the major challenge mwa face kai.
Rowere modak e alworani bende ywago udi mongore kod alwora mochido ma kinde mathoth mono gi rito chenro go eko mago mag ler.
Obunga estate ka olil, kata un kunene unene kaka olil, choche olil, pi waonge godo, nyithindwa kata katugo to yani gituore saa ka saa, gin nyithindo moko maonge afya nikech kuma ntiere ka siwej en kumoro amora kata e tokot en mana siwej. Koro sirikal kuo kapo ndu konywa, ukonywa yweyo surrounding wani.